Hey, knock knock. Knock knock. Bakhona abantu. Knock knock elsingebheza la nyazingenela. Hey, wemzali, awuvule phela lana.
Awumzali. Ucekeze emzini wakwani.
Oh, mzali, kanibonge khona ngempela ezingeze ngithu sivalele la wenza lo msebenzi wrong. Asiyeke le, awuvule ezingikhathele kanjani mfethu.
Uhamba nesikhwama.
Yeah, ba.
Uzohlala. Uzohlala amalanga engaka.
Maybe a month or two, why?
Isikhwama esincane kanje. Ngisho phela la uphethe nje iskipa sakho ngithi okay.
Wrong, phethe into zokugeza kuphela la mntu.
Into zokugeza. Zokugqoka. Zokugqoka.
Mzali sinelekhu uzongivumela ngihambe nqini la esitrade. Ngicabanga abantu bazothini sengihamba nqini. Ngiba smart mzali usenze isinqini. Futhi yazini, yeye kungasavuli. Ngeke ngikuncenge mina. Asambe futhi ungibonise into mzangapha. Sengifuna intombi manje.
Yini uhamba nale zinto zokugeza?
Ya, ngifuna wabone ukuthi ngigeza le mntu.
Ne. Sabelo.
Ke mntu ukhamba kanjani lapho? Uhamba nobani manje?
Ah lona umzalami lo. Uyafika naye namhlanje.
Ya into angikutshelanga ukuthi ngiyeza ngoba ngi-anonymous. Ekusesa kambusa wathi.
Ngingusabelo.
Okay Sabelo ke. Meet the girls getter ishama uqobulayo. Ayikho into bengishela engayithuli lana. La ngibuya khona bangibiza nge 3 minutes man ngoba into bengishela less than 3 minutes ngiqobula.
Tatos ukhuluma ngani le?
Eh angiyazi nami le nto ayishoyo.
Mani ha window uthi ushela less than 3 minutes intombi iqome right?
Ya kunjani?
Okay, khona ingane engiyaziyo ehlala around ngikhuleka bethu. Ake kathandana.
Hayi lo muntu lona uyafika la elokhinini ufuna hamba khala.
Akhulebi ngiyaza khala ayithi umshawe singqa yena. Futhi ashayini into yami. Mimi Yo, bese lo mntana uhlala ngapha guys.
Uhlala ngapha.
Yeah, yeah, musi ngihlala khona la simthola. Uhlala ngapha.
Wangibona ke khathani. Ukhathani yatoti. Kodwa manje ninafela emithini wena soyitse garang ukayipulaya zwana. Ha be kuthi. Ai mama lwana mo sino ka gona go tsama le one wa itlamela tsama ile nnae
ah mwanaka a ke go etsa re di meeting tsenana bana re bua sego and you know I don't tend to get it sometimes you know I lose concentration not understand the thing you know
okay ai mara na yo ntingu go you tend to get lost uno ba tshe wa no ba tla ke ya meeting wa luna o wa botlela hai
no ngwanaka a ho jwala hle it's not like that really go ka ka ba tlusi ya le montlo nya ka yena ntso etsa nthotse tse ntse go ngwana ba khelwane
ah mama eh ka ntwantsa le yo ya mtsiva yo velo ra ya ya luka
na lingane niqhamuka phezu ayibone
iphini lesidudla
lutho ke azuma wakhe lo ngani lingane two precious ka malapha
mana ke chofela hakitse tsaba tikense
Hey manje usho ke manje ngikhulukathi uzoy approacha kanjani lengane le ihamba noma wayo nje
akuyinkinga
yini yini ngathi thuli ngindindo
mina nokthuka uthinga impumelelo sanibona mina
happy ahle boy boy wena uka
ngiyaphila mina ngizela kuzontshela mina ndoda yazo yakho ukuthi naze nabahle
ah tshigale bonga naka khale bo
mama inkinga mingekho ngicela ukukhuluma nendoda yakho
awukhonyi batho hayi mkhonyana ka ha una thata helgabu ene wena ha lekato a tseba mthola kae ka
lokile
le ska nkamara in 3 minutes
3 minutes mama hello precious nazo thula ngikhuluma nawe waye wenza ngathi afuna ukukhuluma nami
kimi ngayitse kubadlo bulela lwena
aw yazi yamnandi voice yakho plus ke ngiyaqala ukuyizwela up close kanjena
I'm sure wa tla motlo compliment advice ya kana go ba u bua ntotli leng ka yona ha o qeto tsama
damn sorry just how I like it lalela ke ngifuna ngizela ukuzokujela ukuthi kade ngibhekile and kade ngifuna ukuthola ithuba lokuthi ngikwazise ukuthi ngizizwa kanjani
uyikuhla jwang kana wa ikuhla ruring mara
mangathi angizizwa ngangiblame phela nakuthi ngididwa kuhle kwakho la sengizokhohlwa lento ekumele ngisho and ngiyazibona sengiyafola for wena yazi yazi uma nganginika isandla sakho ngithi ukubhalansa ngaso kungaba ngcono
enkosi une uhlo yenza la
a phela lapho uzokhetha kule maring ukuthi ufuna yini kule maring khetha iphi khetha iringi enja noma khetha yakudala
unotshe kangikhetha uhlo ngidumela wakhe tsamaye
ya black promise bengizothi pink manje akukho ukupink ozokuthola ke mzothula okublack kuphela sokhetha iring oyifunayo
ah kekhetha yenja
okay shouthi ukhetha mina-ke since ungumuntu omusha empilweni yakho ukuthi ngibe yi-boyfriend yakho
no kekhetha ye yahala
ayi sekunithi ukhethile sis futhi azinifake inumber la
yho hayi cha
sizobonana later ke gorgeous
kulgen kwenzakalani umzala wakho waphoze mangathi mubiseni
mina mangazi kwenzakalani ngayo
yani kubonile ke lokho ukuthi kwenziwa kanjani ke bafithi
hayi manithatha umtshele umzala wakho ukuthi bephupha imini man nje
awenzanga nethu mde sinsu lokufrizile la ikhona
ha namanga
asiqamba mabu kunayo ividi sikushuthile
hayi hayi yimi lo
sambini
balona kusima
uwe lona please nekutshela umizono zami kosi lapho khona hope
nami usungibonile abaningi bangiphoxile yini lo yini wasaba amantombazana
ah lutho ngasaba mina amantombazana
yini waloku freeze yini amabattery alokhu
ah ukuthi lo mntwana ehlangane naye bekahamba nomama wakhe andema yingakho ke ngingafreeze
ah kulowo hate la sesihlangane nawo bethu
bengisane PTSD ngaloku kwenzeke earlier on so inga so ke la nomzala ke walile ukungivulela endlini ngithi ukushiya lesikhwama ngiphumule ngikhathele bafithi kade ngihambe
asizwe yenza manje
uma yaqhamuka intombazane ma ungenza njani
ngiyahlasela obviously
na ngi-precious mlandeli
ah bafithi bengiyasenza ngelinye ilanga leli
no
Hello sithathe mangabe ujoyile ngicela ungiphi inamba yakho.
Why?
Why? Ngoba ngiyakuthanda.
5 seconds.
Nice one, 3 minutes man, nice one.
Ah, 3 minutes is like about 30 seconds.
You say WhatsApp status. Something.